Please go away. koni korao ubazaba genzi nangiye vubi bya romance eren ku charo ama cash nararunde ibyo misi nabashaga kusuya randaruye traffic in my brain. I love this crazy life, dirty life, yeah.